Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Umfundisi uneminyaka engu-42 wase ST Jones usolwa ngokugwaza umfanyana oneminyaka engu-25 ngoba emsola ngokufuna intombi yakhe. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi landibala khona le video. Mangokuqala sijonele likhasi wamwelekela igama lami ngusibonga konke wakandwandwe Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Usiyabonga Vuthulo neminyaka engu-25 wase Philip Block 6 uthe ezinyangeni ezimbili ezedlule umfundisi wamxwayisa ngokuthi engayithinta intombi yakhe zinga noma ayibuke ekabi. Usiyabonga uthe ngangitshela nje ukuthi umfundisi uyazidlalela ngangamnaka lokho ayekusho. Kuthe ngomhla ka 11 April umfundisi wabe esefika no Okapo ezongihlasela la engihlala khona. Umfundisi ke lo kube ukuthi umsola ngokuthi uthinte intombi yakhe izinga osukwini olulandela lolu amgwazenga. Uyabonga uthe ngihlaselelwe into engayenzanga. Ngaze ngibuke intombi kamfundisi futhi angaze ngiyithinte nezinga. Konke lokho okushiwoyo ngokungamanga angizange ngikwenze. Ngesonto emva kokuhamba kwentombi kamfundisi lapho kumfundisi aqale khona wangisola ngokuthi ngithinte izinqe. Uthe imtshelile ukuthi mina ngithinte izinqe. Ngabe sengithi mina ayifonele ukuze ke siqinisekise lezi ntsolo. Wabe senqaba umfundisi wabe eseshintsha ethi ungibonile ngithinta izinqe. Asike isidingo sokuthi ngafonele ngoba ungibone emathu. Uthe ngimbonile esondela ngasemkhukhwini wami bekuvele kumnyango usuvuliwe abengekho into ebangayenza. Ubeke sezama ukungigwaza amahlandla amathathu. Ngibe sengizama ukubaleka nala engigcine sengiwa khona phansi. Wabe esebuyele emuva. Abahlali abazibonele batele elinye lamaphephandaba ukuthi umese ubuthi uvele usugcwele igazi. Wabe sewuvala ngaphambi kokuba ahambe ayongena eteksini waya emsebenzini. Kanti ke kuthiwa lo mfundisi akaqala ukwenza lesigameko. Njengoba nangonyaka ophelile kube ukuthi wakuwenza isifanayo nalapho khona agwaza umuntu emsola ngokuthi webe ukudla kwakhe endlini yakhe. Bafethu ke lezi indaba ezibuhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi comment section. Ungakhohlwa ukusilandela ekhasini lika Instagram @zwide_media. Mina nje ngentatheli ka YouTube sengiphuma kanje. Awungibambeke evidweni elandelayo.